It's a marvelous night for moondance, with the stars up above new heights. A fantabulous night to make romance, beneath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling, to the sound of the breezes they blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper in hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I want to make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into your arms I will run. And when I come, your heart will be waiting to make sure that I'm never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. 'Cause every time I touch you, you just tremble inside. 'Cause I know how much you want me that you can't hide.
Da 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 da